parliament imeendea maamua yake kuma Gotani Hara akuvera kwambiri president chakwera ndi thabo nyirenda maya amene yu ndi MP wa MCP ndi deputy secretary general wa MCP komaso 2012 ana Maria Bingu iyeyo ananyoza maliro mpaka kupanga celebrity ndi Joyce Banda unaya kuti Bingu wa mtalika wa mwalira ndi manena zosezi chifuwa jani ndi mafuna mudziwe kuti Gotani Hara personally as a human being amadani DPP koma chimene akwenya kudziwa pampando pamene wakhalapo akuimira dziko osati chipani mu 2012 Joyce Banda ngati mzimai anakha president koma zimene anachita ndrama zinaonongeka kudzera mukashiketi pofika tsiku la lero amalawa mbiri samakhulupirira mzimai kukhala mtsogoleri wa dziko zosezi amene achitisa ndi Joyce Banda mu 2020 amalawa anakhulupirira mbusa kuti awatsogolere kumayi kuno abusa timawalemekeza kwambiri timawalenga ngati anthu achilungamo mbusa ameneyu amaonjeza zinthu zambiri mbiri ndipo anthu anakhulupirira kuti iyeyu adzakwaniritsa kwa pofika 4 years palibe chimene wapanga kutsogoloku mbusa wina akadzabwera nkuna kuti afuna kuimira president amalawi sadzakhulupirira zosezi amene akuchititsa ndi chakwera next time Gotani Hara akapitiriza zibwana amalawi sadzakhulupiriranso mzimayi kutenga mpando wa speaker last Friday pamene matsegula parliament mayi wanafotokoza kuti chipani cha DPP chinatsatira maamulo posankha mene na vision ndipo anapitiriza kunena kuti kondwa Nankhumwa si member wa DPP amene amayankhula zimenezi ndi Gotani Hara mkuu wa legislation chifukwa malawi kuno we have three systems of government judiciary imeendeshwa ndi makhoti executive imeendeshwa ndi president komanso legislature imene ili parliament imeendeshwa ndi speaker koma zimene tikuona panopa a parliament amene ali a speaker akufuna kutenga chiganizo kuchokera ku executive komanso ku judiciary zimene ziza chilendo iwo wa last Friday atifotokozera bwinobwino kunena kuti chipani cha DPP chinatsatira maamulo posankha mene na visha komanso kondwa Nankhumwa si member wa DPP malamulo osankha leader of opposition ku parliament amanena kuti chipani chotsutsa chachikulu chimene chindaphungwa mbiri ndi chimene chindi ufulu osankha leader of opposition potengera ndi zimene Gotani Hara anafotokoza last Friday zinanthauza kuti bambo Nankhumwa analuza mpando wa leader of opposition nthawi imene anachotsedwa mchipani sizikufunikanso akhoti kapena aloya awapona kita kulowera pa nkhani awapona kita siphungwa nyumba mamu wa DPP komanso iwowa samagwiratsidwa parliament iwowa ali mbali imodzi ya judiciary akulowera bwanji nkhani ya parliament Nankhumwa siwa DPP Gotani Hara akanakhala chilungamo akanavomereza mene na visha ngati leader of opposition DPP ndi chipani chimene chindaphungwa mbiri otsutsa boma ku parliament ali ndi ufulu osankha munthu popanda akhoti kulowerapo kondwa Nankhumwa ali ndi ma MP 9 okha ndi chifukwa chani aboma akukakamira kuti akhale leader of opposition ndi chifukwa chani munthu ali ndi ma MP 9 akhala bwanji leader of opposition kumene kujako kuti ndi chipani cha UDF chili ndi ma MP 17 koma alili anipatero sakukakamira kukhala leader of opposition chifukwa iwo aja UDF ali ndi ma MP ambiri kuposa Nankhumwa Nankhumwa ali ndi ma MP 9 a UDF ali ndi ma MP 17 koma mona alili anipatero akakamira kuti ayi ndi fuwa ikhala leader of opposition no chifukwa lili anipatero komanso UDF akuzindikira kuti DPP ndi imene indaphungwa mbiri ndi amene akuyenera kukhala ndi leader of opposition poyamba parliament isanayambe amatinamiza kuti aphungu 32 a DPP ali kumbuyo kwa Nankhumwa koma zimene tikuona panopa ndi aphungu 9 okha amene akumutsatira aphungu amenewa tawaona atakhala mbali imodzi ndi Nankhumwa komanso aphungu a DPP tawaona atakhala mbali ya DPP tikhoza kwatchula pali Nicholas Dausi panopa iyeyi swa DPP analowa MCP tinamuona akwankwa pasonkano wacha kwera kumwanza akunyoza TPP ndikumana kuti ine natuka TPP lero ali ku parliament kumbuye kwa Nankhumwa ndikumana kuti wa TPP Joyce Chitsulo naye sonatuka TPP kukalo MCP tinamuona akwankwa zonyoza TPP kumwanza pasonkano wacha kwera Mark Bottoman amene ndi mbusa wa Assemblies of God kuli Yongwe ndipo anabasidwa 30 million ndi chakwera kuti asokoneze TPP masiku apitawa ana mchosa chipani panopa anawo MCP tamuonanso atakhala kumbuyo kwa Nankhumwa ndikumanena kuti iyeyo ndi wa TPP tiriso ndi Betha Ndewere iye ndi wa independent si wa TPP Ephraim Najea wa independent Matthew Zingwale wa independent Werani Chirenga wa People's Party Irene Mambara wa independent komaso Gerald Nankhumwa mkazi wake ndiye niyo taunani aphungu naye nioka ndamena kutsatira Nankhumwa koma wakakamira leader of opposition akwakulu ndana ngakhulupire kumayi kuno kuti akuti Nicholas Dawson ndi Joyce Chitsulo ndi osusa boma ndinana ngakhulupire zimenezi anthu awa akudya ndrama za MCP tinaona pa msonkhano akunyoza TPP ndikumanena kuti fera tuka chipani chimenechi mpaka Joyce Chitsulo ananena kuti ino MCP mwalandira Dawson chifukwa chosida kuchipani cha TPP Dawson mpaka nena ndatokapo kumeneko ndikumayamikira chakwera kuti chakwera ni number 1 MCP number 1 kamuzu number 1 amalawa anamva zimene za Dawson akunena ndelero zoona angankhulire opposition ku parliament kondwa Nankhumwa medu kune apa anautsasaluza TPP anaengeza kuti wayambisa chipani chake mpaka anauza anthu akwawo kumwanje central kuna kuti atuke TPP zosezi zimene ndikufotokoza pano amalawa anaona patsogolo pake MCP inampatsa 67 million ndikumuza kuti apite ku koti kukasuma kuti amuchosa chipani izi zizikungonesatu kuti Nankhumwa ni mbutuma anaotcha saluza chipani anaengeza kuti atuka DPP amalawi amaona zose zimakuchitazi ndiumboni kuti akulu amenewa sangakhale president munthu wofufuma ngati Namfuko koma nzero alibe angogwisira ntchito ndi anthu akuba mbuyomu tinali ndi Saulo Sitima amene uja naye dolo simungayekeza izi series Chirima anatuluka DPP ndikuyambisa chipani chake cha UTM chifwana azindikira kuti kumalawi kuli democracy komawa mkazi sakwafuna angokakamirabe akwatira bwinobwino mkazi wa nyowani otchedwa MCP akwasamalira ndithu koma alibize kusiya mkazi oyamba yemwe uja TPP amene akuakana kuti sakwafuna chifwanda pamboyipa kodi akwakulu kukhala matero mulamuli wa democracy